9, verse number 45. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi anginikezele lithuba umpostoli lokuba ngizochaza ukuthi yini le esihlangene ngayo kule weekend. Yini le eyenza abantu njalo kota li bagcwalisa imoto opetroli baqasha amatekisi namabhasi baphuphukele kule ndawo. Nokho akusiwona umsebenzi olula ukuba ngiwenze ukuchaza into engachazeki. Akekho umuntu esengike ngamuzwa echaza intshukumo ngeneliseke ukuthi uchaze yona, ngoba lento kaNkulunkulu inkulu ukuba singayinikeza i-description, kodwa ikhona into ekhona kule ndawo. Ngakho-ke nami ngokusizwa uNkulunkulu namuhla ngizosika ikhekhe lomshado. I will just cut a piece. Alibonga igama leNkosi. Ngelinye ilanga omunye futhi naye uyofika enze njengoba nami ngizokwenza. Ngiyahlonipha kakhulu iy'khonzi zikaNkulunkulu ezisikhonzile kule mpela sonto kusukela izolo. Sidlile sabusa uNkulunkulu ekhuluma phakathi kwethu. Ngakho-ke ngicela ke ongifundelayo angifundele kusuka verse number 39 sime ku verse number 45 egameni likaJesu.
Luka chapter 1 verse number 39. Ngalezo zinsuku uMariya wasuka waya ngokushesha kwelezintaba emzini wakaJuda. Verse 40. Wangena endlini kaZakhariya wambingelela u-Elizabeth. Kwathi ukuba u-Elizabeth ezwe ukubingelela kukaMariya, umntwana waxhuma esiswini sakhe. U-Elizabeth wagcwala umoya ongcwele. Verse 43. Ngehlelwe kanjani yilokhu ukuba unina wenkosi yami ahambele kimi na? Ngokubapheka kuthe izwi lokubingelela kwakho lifika ezindlebeni zami, umntwana waxhuma esiswini sami ngokujabula. Ubusisiwe owakholwayo, ngokuba kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini.
Ngicela ke oliphinde leli vesi ogcina ngalo uvesi number 45.
Ubusisiwe owakholwayo, ngokuba kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kufezeka enkosini.
Ngicela ukumsiza usisi, eqinisweni uyathetha akakhulumi. Lokhu nje akwenzile ngabe niyamshayela apho, ngifuna ngabe nje i-achievement enkulu ukuthi afunde leli vesi. Asimshayeli izandla. Amen. Ngoba uma ngingakunika nje isChina manje ngithi awungifundele, uzoyibona inkinga ekhona. Ubusisiwe owakholwayo, ngokuba kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa kuvela enkosini. Ngaphambi kokuba ngiministe ngivela oLundi ngaphansi kababa uBishop Sibiya kanye noPastor TT ebandleni lasePentecostal Holiness Church Nkulunkulu, lapho engibeke khona ukuba ngikhonze icebo lakhe, ngihamba nike nonkosikazi wami weminyaka, nkosikazi wami wasebusheni umama uDloni. UNkulunkulu angibusise ngaye. Ukhona sukuma mngami. Sukuma mngami bakubona. Amen. Asikhulume le nto sizame ukuphendula lo mbuzo othi yini le nto. Kulamavesi esiwafundile Ngiqaphele ukuthi kune prophetic conversation eqhubekayo phakathi kwabesifazane ababili. Igama lomunye uElizabeth. Igama lomunye uMaria. UElizabeth angiqale ngaye kunento einteresting ngalaba bantu besifazane engifisa ukuba kafishane ngichaze ukuthi yini lento esihlangene ngayo namhlanje. UElizabeth ubeshade nomphristi uZakharia. Lithi iBhayibheli umphristi uZakharia wangena emshadweni nalenkosikazi ebukhodini bayo. Lo mama wahlala nalenceku. Lithi iBhayibheli sadlula isigaba sokuba ngumakoti emshadweni abangaqhamuka abantwana. Sadlula isigaba sokuba umama emshadweni abangavela abantwana. Kwaze kwafika isigaba sokuba abe ugogo lutha abantwana ukuba bavele. Kwaze kwafika esigabeni la kuthiwa okwabesifazane okungamenza ukuba benesithelo sesibeletho sekuphelile. Ngoba ziyafika iy'khathi ezinjalo la okuthiwa khona u-long overdue ukuthi ungabona into ofuna ukuyibona, ngoba isikhathi sakho sesidlulile. Alibonge igama leNkosi. Kodwa lithi iBhayibheli kwathi ngelinye ilanga umpristi uZakharia ekhonza ethempelini njengasemhleni, lithi iBhayibheli kwabonakala ingelosi kaNkulunkulu yama phambi kwakhe ekhonza ethempelini. Kodwa kunezinto ezingenzeki empilweni yakhe, kodwa akangayeka ukukhonza ethempelini. Ngoba ukukhonza sikhonza noma izinto zingakalungi. Asikhonzi ngoba izinto sezilungile, kodwa waqhubeka wakhonza ethempelini up until kubonakale ingelosi kaNkulunkulu yazi yakonfirma ukuthi umkakho uElizabeth uzokhulelwa akuzalele indodana. Lithi iBhayibheli bathandekayo ngikhuluma ngomuntu esingathi isikhathi sokubathola abantwana bese sidlulile, kodwa lo Nkulunkulu esimkhonzayo, uNkulunkulu esithi bathandekayo, he is able to deal with long overdue cases. Lo Nkulunkulu esikhuluma naye uNkulunkulu anamandla okwenza izinto esezidlulelwe yisikhathi. Angazi noma bakhona yini abantu emini abathi nami mfundisi akhona ama-long overdue. Ngiqala ukubabona labo bantu bathi ngikhotshelwe, abathi khona izinto esezidlulelwe yisikhathi. Kodwa ngithanda ukumemezela, he is able to deal with long overdue cases. Pastori, lithi iBhayibheli wakhulelwa uElizabeth. Umekhulelwa lo gogo wamangala ukuthi uzoyikhuluma kanjani lento, ukuthi lesi salukwazi sizovela kanjani kubantu sitshele abantu ukuthi sesikhulelwe. Ngoba nomuntu akumele ngabe uyasikhulumela umlomo uvalile. Akekho umuntu okwazi ukukhuluma indaba
yangesisalukwazi ngoba umuntu ongabuya fakazi ukuthi kunjenjenje nami ngiyayazi le ndaba umlomo ufalile lithi iBhayibheli zakhuna inyanga zaze zaba u-5 kwaxamancena kwelisithupha lithi iBhayibheli yona leyo ngelosi eyabonakala kuZakariya yahamba yayobonakala kuMariya uMariya yena bekuyintombi and lithi iBhayibheli ubeqade nje umphakanyiso ukuba ngene emshadweni kanye nomkhwenyana wakhe uJoseph kodwa ingelosi umibonakala kuye imtshela ukuthi uzokhulelwa uthi uMariya angazi le nto okhuluma ngayo ukuthi izokwenzeka kanjani kodwa lithi iBhayibheli yathi ingelosi umoya kaNkulunkulu uzokusibekela wehlele phakathi kwabo uma uMariya eqeda ukuzwa nezindaba ngifuna unaki into ezimbili that are very interesting u-Elizabeth udlulelwe isikhathi kodwa uMariya izinto zenzeka before time njengoba sila kukhona uMariya kukhona u-Elizabeth abathi isikhathi sidlulile kodwa uMariya bathi yemangala ukuthi kwenzeke kanjani lo lithi iBhayibheli wasuka uMariya wahamba ngoba u-Elizabeth bekuwukhazini wakhe umehamba uMariya uyobonana mntwana nokhazini wakhe u-Elizabeth kodwa ingelosi imtshelile ukuthi le nto ekhuluma ngayo lakuwe seyenzekile nakukhazini wakho u-Elizabeth lithi iBhayibheli wahamba uMariya umehamba uMariya lithi kwathi mayefika emsini kaZakariya waqondana no-Elizabeth umzala wakhe lithi iBhayibheli kwathi mayikhuluma noma ebingelele kwakhona into eyenzakalayo ku-Elizabeth kanye nakumntwana omkhulelweyo lithi iBhayibheli ngithe uma ngizwa ukubingelela kwakho kwakhona into enyakazayo phakathi kwami sizothi yini intshukumo ngithukuma yindawo lapho kuthi makuhlangene kukhona abantu okunezinto ezingasanyakazi kodwa mabeke bangena kulo muzi kaNkulunkulu kube khona into enyakazayo ngizothi nanamhlanje egameni likaJesu kunamaphupho azonyakaza ngegama likaJesu kunemibono ezonyakaza kunamaministri azonyakaza kunezipho ezizonyakaza yini ithukumo ithukumo indawo lapho into eyifile ithukumo yindawo lapho uthi ma ufike khona noma umntwana wakho wanomoya esephule ngasenyakazi kodwa ma uke wangena kulo muzi kaNkulunkulu obesephule kuqale emnyakazi ngegama likaJesu ngizothi obefile makunyakaze namhlanje ngithi obesephule makunyakaze namhlanje kunabantu abafika la bengasakwazi ukunyakaza kodwa kwathi mabengena uNkulunkulu egqobile abakhonzi bakhe baprofeta bakhona into enyakazayo kanitshela umakhotha ayinyakazi into yakho tshela umakhotha ayinyakazi into yakho akunyakazi iphupho lakho awunyakazi umbono wakho awunyakazi umshado wakho asinyakazi isipho sakho awukwazi ukungena la lo muntu efile uyele naye emuva efile ngaba uzange emzini kankulunkulu emzini kankulunkulu ofileyo kuyavuka emzini kankulunkulu ophola kuyanyakaza akeninti siyashukuma Ntshukume zinto ziyanyakaza sukela izolo ngizwile izinto nyakaza uba nomfakazelayo othi nyakazile umntwana futhi uyaqhubeka uyanyakaza khona bafike bephethe ngohla kodwa bazobuya uhlaka bethwele ngoba intshukumeni abantu abafileyo bayavuka imshado efileyo iyavuka amaministri afileyo ayavuka izipho ezifileyo ziyavuka ngoba sisemzini kankulunkulu lithi ibhayibheli uma ebingelela umariya bingelela udade wakho noma ukhazini wakhe wanyakaza izinto number two wayengayi umariya ku-Elizabeth ngoba estrong kodwa waya kumariya waya ku-Elizabeth ngoba engakholwa ukuthi le ingelo seyikhulumile izokwenzeka kodwa uma ifika ku-Elizabeth no-Elizabeth wayingazi ukuthi le emtakile uzoyikhuluma noba la entshukumeni akekho ngenakho kwakhe bonke abantu abakule ndawo kunezinto ezibakhathazayo ingakho uma sesingenela wonke umuntu akashone ehodini yakhe ngoba ukukhula kwakho akufani nokwakho lithi ibhayibheli u-Elizabeth usabe uphumela obala ngento ebehlele umariya akayazi ekhuluma ithini lento ngamanye amazwi uma sikhuluma ngentshukumo sikhuluma ngendawo lapho abaphakathaka behlangana khona nabanamandla sikhuluma ngendawo lapho abanamandla behlangana khona nabaphakathaka uma uke wafika kule ndawo ubuphakathaka sizohlangana nabantu ababisizini e-right uma bekhuluma phezu kwethu kube khona izinto ezenzakalayo intshukumo yindawo lapho abaphakathaka behlangana nabastrong bese ifezekiswa ukuthi lithi ibhayibheli abanamandla mabaqinise abaphakathaka akekho umuntu ojajwayo le ntshukumeni kodwa bonke abantu bayarichajwa kule ndawo uma ufika lalo ungalifihli ihlazo lakho ngoba akekho lalo ungenani elakho ihlazo kodwa uma sihlangane cover my weakness and I will cover your weakness lithi ibhayibheli wanyakaza umntwana u-Elizabeth wehlelwa umoya waqala waprofeta wathi my prophet waprofeta umariya wathi ukuyini mina ukuba ngingahanjelwa umama wenkosi yami na kodwa washo ukuthi uNkulunkulu usemhambele lithi ibhayibheli wathi mayesho njalo wayesekhuluma amazwi umariya u-Elizabeth wawakhuluma umariya wathi musisile wena owakholwayo ngokuba kuzoba khona ukufezeka kwalokho owakholwayo umthetho wami kuyehla mase kuzoshumayela busisiwe owakholwayo. Ngokuba lo owakholwayo kuzoba khona ukufezeka kwalokho atshelwa khona. Sengizohlala phansi ngizothi khona into otshelwe yona. Khona into oyilindele kuNkulunkulu. Njengoba sila sisemlindelweni, kunento ephrofethiwe ngawe, kunento eyakhulunywa ngawe. Njengoba ulanga ulindele, kodwa lithi iBhayibheli ubusisiwe owakholwayo, ngokuba kuzoba khona ukufezeka kwalokho akutshelwayo. Kukhona into engifisa ukukutshela yona bese siyathandaza. Boston, kunesikhathi esikhona phakathi kwesethembiso nokufezeka kwesethembiso. Akuvamile isithembiso sifike kanye kanye nokufezeka kwaso, kodwa kuyenzeka ukuthi uNkulunkulu akunike ipromise bese ethi ubusisiwe wena owakholwayo, ukuthi kuzoba khona ukufezeka kwalokho owakholwayo. Leso sikhathi esiphakathi kwesethembiso kanye nokufezeka sisibiza nge-meantime. Uma sikhuluma nge-meantime, sikhuluma ngesikhathi esiphakathi kwezikhathi. I-meantime yisikhathi esiphakathi kwesethembiso kanye nokufezeka kwaso. I-meantime yisikhathi esiphakathi kokuqala kanye nesiphetho. I-meantime yisikhathi